isihambe sethu sanamhlanje negazi kaNkulunkulu egameni likaJesu
siphakamise sonke
sime ngezinyawo. Hallelujah. Sisho bona nje lokuhlabelela.